Ukuthi nina ningilalela uma sikhuluma kube ngathi sinomona. Abanye abantu baze bashiya amadoda abo. Betha wekho romantic. Bekomperisha nezinto zabanye abantu. Kanti abantu abakuvezayo besivezela kona ko social media. Akuhlale kuyiqiniso weingane zakwethu. Kodwa mase sikhuluma lokho kube ngathi ukuthi siyila igenge nomonyana. Ubona umuntu nje elethelwe imbali na uzulu umalo wakhe uthi nje hayi wena nje you are not romantic. Kanti umuntu lethelwe imbali nje ngoba ududethiwe. Umuntu bamdudethile ingakho ethola imbali 2000 reasons. Kanti 1000 reasons bokuxolisela ama 1000 punches. Sesitshela ukuthi ama trends abantu mebeshuthi inyawo kuphela bayazi ukuthi ubuso obunani namagudu vase. Sitshela ukuthi mabefaka ama sunglasses ebusuku it's because the future is too bright. Kanti cha there is no future that's bright. The face is too beaten up. Lalelani yabonunu yekani ukhalela izinto zabantu. Ngoba bayasikhohlwa. Basibukele phansi mase behamba ngeyingqunguvela zeimoto zabo einamasondo emhlanje badlula basithele ngodaka ngekakunike ngisho ulift ngisho kuthiwa nakho usuqulekile udinga ukuyiswa esibhedlela umuntu oyakunike ngisho ulift kodwa mengabe sekuthiwa sekufanele thina siphumeke manje siyobamba amabhodi abhalo justice for so and so hayi sikhathele nathi skathele nje asinayo kwamali yokugibela ke siya lapho siyobamba lawo mabhodi ngoba phela nathi sine inkinga zethu no 350 rand bethu bayivalelwe bakithi asingakhunjulwa mesijampile kuphela ake bahambe nje abantu bayobamba amabhodi abhalo justice for so and so negenge e type yabo bangalindele ukuthi nathi sizofitha lapho hey I give up shame I give up Tenzenzayo kule South Africa. Hayi. Hawu. Kanti niyasikhohlisa. Buka manje sekufanele siyonce ngoba baboy. Sibatshela siyaqondisa ukuthi sabala ngoba sithi abekho romantic. Abasenzeli izinto ezenziwa amanye amadoda. Size sithi hawu ingane encane enkosi yambuka iyanihlula. Ikwazi ukuthanda umuntu wayo. Kanti idlalwa ngathi. Sithi romance kanti apology. Hayi. Although lapho okunyeke ngikufundile ukuthi it doesn't matter ukuthi ufunde kuphi it doesn't matter English is not our mother English never loved us photosynthesis lapho
please subscribe to my YouTube channel for more videos subscription is free mahala